Umagacupu nyongera kandi
amen
nta myaka ijana n'ubundi ndi mwibanga atabyaruzi iyo bibivumbuye rero ucumva ishavu riduzu menga wo mufatuka
akavuga ngo naranashizemo vesi bisugura ngo Fabby Tozzy je ndirimbo hari umu woba warayumvise warumvise aya makuru ho byifashe gute ku bantu bagitirira to bari byo ku bintu kimyaka imwe bagenda bavuga
no muziki biragoye vraiment kuko jewe biragoye kugira ngo unyitirire cyanke unyitiranye
Tozzy arakaze
so ndi ndahandi hantu atari undi muntu wari wose nanje rero ndi umwe mu baririmbyi abakunzi banje beshi nabana abana ico rero nico gituma je ntaro nk'inota ariko kubera ko abana nta noti bagira ariko bafise imiheza gira narabibahaye narabiretse kunda bishoboye bijya iyo shatse kubigira ndabigira bikaba bien ariko ubu abantu bakeneye gukubita ahantu agashuha umuntu afise ikiyeri mu maboko akacisisa ko mukunwa ibyo nivyo abantu bakeneye gukubita bangu bangulele kubita ingoma ibintu byo kurira nabibwe bacu ndagukunda ndakunda muri umwongi ariko ntihorosha kuba muri umwongi bisaba yuko ufise umutima ugumye bisaba
Yes, so fans, and it's a commentary. It's a home here. Yeah, Nanjinda Shima. Who could be Sandrini? I do promote a cable show. Mr. Connessy Arias Noir Africa and Fanoir Ambassador. Who's on the Vitanore? Mr. Compensant Band Camera. Nisiri Master Help Master Oshpa. She could go spend my crook of shock of using my son. I'm sure it could. Mezuko, we won't know most here. No man, your shock was even with Mezago. Masquer subscribing now. Nobody can go king and notification. So come as it's a cupcake. You know, most here. Who can again have Kugira? Number of your subscribe. They can have twin the moon Fabby Tozzy cause I'm hit mention no hit maker, Mr. Hani Sony, and I can the canoe girl as a gash. Mirazakum, you go on to Tom Viscagrango, add the Kifatrakayaga. I am handing in the two to list the town beach. Now I hear for Yan, half Yan, no to go to Yaga now. We got to Arago since the Kobizago Kunakuko, but Mega Vima was wasi, but in Okoka border. It's Ben Camera, see the master help. Mubone mukanya yes bakunzi ba ICIZA TV nize kuri kura mubona mze Fabby Tozzy na mele meta mze assalamu alaikum ugosa
fresh
sasa simama tu kidogo tuongee
nawai baba nawai
acha tu kidogo ngoja tu brother ngoja tu tuongee my brother
fresh baba
lakini umeze neza
safi
yes ni art promoter nko bisanzwe Yeah, we must go today, my brother.
Fresh, Musa.
Karas, I'll go and to be my barabara. Got to go and show you Kugani. I'll get on my brother.
Ni hutari.
Ni minuta mi kengi minuti chatu gusa.
Ni mudiri man.
Ndavi zukuri mu madiri. Ali kona kusabje. Na agani gato gus.
Ah. Okay, basi.
Merangu uzanga hano. Tu vugani ya. Tu abu ya mu barabara. Kugani give ni begene fresh. Fabby Tozzy, mzee Fabby Tozzy.
Hey baba.
Yes, ani fresh man. We ni Fabby Tozzy turi kumwe. Yeah. Lekangiruko. Ukuni sawa? Fabby. Harumane ka turaba atarumvina mukanyo yawe. Reka nagusomura mutsire. Uramutse akunza kwadukirikana no mwanya.
Ego je nitwa Fabby Tozzy le boy Gaddafi, Mr. Nyampira, Mr. Nani Sony. So nibindi byishye
kabisa ndize kuzomaze kumva ni Fabby Tozzy Mr. Nani Sony Nyampira Mr. Onzo kwishanya na twende sasa kapera tu kidogo basike kama ni Fabby Tozzy
Uzawashitse munzu amango gende utampaye
Nani Sony
ndagusogane wenyene ucuzana nabagenzi bawe
Nani Sony
yaga
ni Fabby Tozzy yeah. Fabby Tozzy urumuririmbyi tugize ibihe twumva ariko ndifuza kumenya Fabby Tozzy yatanguye kariye yiwe music ajyari
Oh, natangu ririmba 2019.
10 years now. Ngo hezi myaka igira kuri 3 gusa. Muri iyo myaka igira kuri 3 nibihe bintu wishimira umaze gushika ko ubi kuri music kubera music.
Ah ibintu maze gushika ko nibyishi maze gutera intambwe nyishi mbona zishoboka ndavyishimira ku muririmbyi ndishimira ibyo maze kugera ko numwanya sino bigaya ni byiza ni byishi ni byose ndabitegwa ko nabakunzi banje babandanya kumurikirana kushigikira bafata mu mugongo
bisigura ngo itinambere rya Fabby Tozzy numwanya bikora music
ego
umuziki wa Fabby Tozzy no musi umeze gute uhagaze Fabby Tozzy tumubona gute yibona gute muri kino gihe
ni Fabby Tozzy no muririmbyi ariko arabikora neza ndibaza nibitagenda neza biko biragenda neza ibyo twahoze twibaza ko ari inzozi ubu byaramaze kubimamo ico twashaka turiko turacegereza nubwo tutaragishika ko neza
ico mwashaka muri ko munacegereza ni na Fabby Tozzy muri kino gihe mbone ibintu bisaga byatagase ama boda boda yose aka kapor kugira ngo ugasume byagenze gutyo ya kubera music my brother
ya ni mu muziki nyene ya gafaranga kariyo iyo ugafashe neza utagatwaye mu bagore
eh zigira ngo hari abarindi batwara gafaranga mu
bagore
yego burya Fabby Tozzy na urimo
eh oya oya dukora muziki dufise impamvu nico dushaka gushikako
nzo kwica nemerera mfunge jewe nzo kwica nemerera mfunge ya ni kubera iki nzo kwica nemerera mfunge my brother
ya yeah, ninzo kwica kubera ko dufise abakunzi tubakunda ariko tukagira nabagenzi nabo nyine badukunda natwe tubakunda gusabira babaje iyo sanze umukunzi wawe akundanye n'umugenzi wawe kandi mwibanga atavyo waruzi iyo bibivumbuye rero ucumva ishavu riduza umenga wo mufatuka
nonice uzomwica bisigira ngo Fabby Tozzy ibintu biramaze kumushikira biramaze gushika ugasanga umu friend wawe cyangwa umuntu wemera cyane yagutwaye yaguci inyuma yagutwaye mu demo
ego umugenzi ntabwo twari bagenzi cyane gusa umukunzi wanje nakunze kumusanga kesha ari kumwe n'undi mutipe nkibaza ati uyo ni yinde kuba bari kumwe igihe cyose utu message bagomba bandikiranira n'ibiki ndamubajije akambwira ngo ni umugenzi ahandi akambwira ngo ni binamu mu nyuma nje kuvumbura rero ko araki ari kintu cinye
kugira ngo ijya ni true story
yego
Fabby Tozzy waratuzaniye nta nisoni ariko igese gito cyereko turabona Fabby Tozzy ariko ndivuza kwanza kutumaza kuvugana kuri nta nisoni icindo cha nta nisoni caje temuge tumugize ibe twumva abantu biyicirira ijya ndirimbo abamwe bakavuga ngo nara nashizemo verse bisugura ngo Fabby Tozzy ijya ndirimbo hari umuntu yoba yaranyanga ndifuza icimbro cy'ijya ndirimbo nta nisoni kugira ngo no muntu yoba yarashize aka yitirira byumve icimbro cyo kure kuri ijya ndirimbo nta nisoni kugira ngo ure kuri ijya ndirimbo nta nisoni byaje gute my brother
kure kuri ndirimbo nta nisoni ni proje yatanguye icyumviro ndyamye ndibasa nari ndyamye hari umudemu nyene nari nazanye ukuntu aca atangura kuzana ibintu by'amakode
kabisa
cyo birambabaza
kimyaka
numva umenga wapi gute wozanye ugashika mu nzu mukagenda usampaye narishe tiki nakuri hi moto nakuzana ibyo kurya wafunguye wanyoye washitse mu nzu ama ngo ugende utampaye
ibyo ntibishoboka kuri Fabby Tozzy
so si yatanguriye ngaho tangura kwivira gukora indirimbo yitwa nani soni ego biragenda biraza mu nyuma biracamwo indirimbo turayikora
Yes ku bantu byashitse bakitirira ijya ndirimbo warumvise ayo makuru ho byifashe gute ku bantu bagitirira tubari ibyo bintu k'imyaka imwe bagenda bavuga
uno muziki ikintu nobabwira umwe muziki ubanza gukora ya umuziki birasaba gukora abantu bose biyumvira yuko ushobora gushika ahantu kanaka ahantu ukaba umuntu kanaka utarimo urakora vraiment ubaza gukora ibyo bintu by'amakode ngo urashobora kugushika ahantu atacuye kurakora uri kurakoresha amajambo gusa uvuga sivyo ubanza gukora kuko no muziki cyane cyane no mu ntara yacu ya Rumonge bisaba gukora ndahanuye abaririmbyi bose bakore
bisigura ngo abo
bantu bareke amajambo bakore
abo bantu bitiriye indirimbo nta niso ntibariho sivyo indirimbo nububeshi
n'ubusuma ibyo hari umuntu mu bisanzwe sino bibagayira kubera ko hari umuntu kugira ngo afungure cyangwa kugira ngo akore show cyangwa kugira ngo yumvikane ahantu bisaba yuko amanza kuvuga izina Fabby Tozzy so ni ibintu byiza kuri jewe kubera ko mukubaka izina nari ndabizi ko harabazoza baritera amabuye hari nabo urizofasha kugira ngo baronke ico bafungura so ni byiza rero kumvuga canke gukoresha izina ryanje mu bikorwa byawe kugira ngo utere imbere nawe ni byiza sindobigaya kuko nico gikugwa nako nanje ndukunda kora
kabisa Fabby Tozzy aho wifuza ko indirimbo yawe ntani soni igera ubona yarahashize feedback vyagenze gute kijya gihe ndetse no kumvuza ko tutarumva igikorwa cyawe kindi gishashe
ego ni beshi batari bazi Fabby Tozzy uwari we ni beshi batari bazi ibikorwa byanje ariko nari maze kuri ibikorwa byinshi ariko biciye muri ntani soni me beshi baramenye uwo ndiwe baramenye ico ndico nico ndiko ndakora cyo ndabashimira bo bose bafashe umugongo bashigikiye n'indirimbo yanje bayikunze bay supportinga kubera ko yaratumye mba uwo ndiwe ubu ngubu
uno munsi yaratumye Fabby Tozzy aba uwuriwe ariko Fabby Tozzy ngize iminsi mbona ma challenge y'indirimbo amen amen ayo ma challenge uri ku maskuri kumwe n'abadogo nkabona n'ama pitch menga muri ma location kuntu ndifuza kumenya amen bimeze gute niko wagishashisha Fabby Tozzy mugendo sanga tuzi yuko ahezibe bitari bitatari karaduhereza music bimeze gute my brother amen
abo abeshi mu batari banzi bambonye muri ntani soni bibajije ahari ngira ngo yakavumbuye urumva yakaguyeko ico bita mu giswahili bati nasibu canke mu kirundi tombora nimba nta nisoni yabaye hiti canke yakoze ku mitima ya beshi harabibaje yuko ari tombora kuri je oya ni kubera ko nkora kubera ko nakoze so rero kugira ngo ndabemeze yuko ibijya bitari tombora kandi bitari mikino byari bya serie ya nuko rero dutegezwe kuba ikindi gikogwa kinini gikuze kuruta kijya kugira ngo abantu bose aho bari bumve yuko Fabby Tozzy ari mu kazi
kabisa bumve ko Fabby Tozzy ari mu kazi ndifuza ko tugende kugira ngo umuntu haje kumbi ibintu haje gushikiriza yumve ko iyo ndiri mitazo kwita SWAT hari n'abari ko baravuga ngo Fabby Tozzy atinye kudwigikogwa akurikiza amubangutsi ntani soni kumva zuko ari karatinya gukubita SWAT ndifuza rero ko tugende kugira ngo nabo bantu bumve bashigwe
abibaza yuko bashobora kuba umuswata nta swata ibamwo kuko iyo ukoze ibintu bizi biba byiza cyane biruta no gukora ibintu utabizi hari abantu bakora ibintu uva mu gitanda uvumburutse ugashaka gukora ibintu bikora naka yo biragoye vraiment kuko jewe biragoye kugira ngo unyitirire cyanke unyitiranye
Tozzy arakaze
so ndi ndahandi hantu atari undi muntu wari wose iyo hashika kubera ko abakunzi bibanje iyo tuvuze ngo dukore turakora bagahagwa bakibaza ati nabaruze hari n'abibaza yuko ndabagura amafaranga ariko sikintu coroshe
sawa Fabby Tozzy rero ndivuza ko tugenda bangura sesa
bangura sesa bangulele ni indirimbo ndiko ndakora ndayikora n'umwete cyane kubera ko abantu bayirindiranye igishika cishi kiretse yuko turabe reka ndabaga pera gato
so
itabira amen itabira
amen amen amen
abakobwa ntibasaba amahera
amen
rori rasubire kwa shanera
amen
indirimbo ya satibinafizo
amen
mu Burundi ducukura igitoro
amen
ujya muzungu ahebe natasha
amen
Tanganyika iduga ingozi
amen
Bface agure Ferrari
amen
Imakani makanu nta myaka ijana n'ubundi umagacupa unyongera kandi
amen
nta myaka ijana n'ubundi
amen
umagacupa unyongera kandi
amen
leta idutezurire
amen
diplome mu wa gatanu
amen
leta idutezurire
amen
ku ishuri mati futwe
amen
yo yaga
amen bangulele yes my brother ndifuza kutubwira bangulele rero bisigura iki akon kamwe mu majambo agize indirimbo yawe amen bangulele bisigura iki
bangulele ni hit song bangulele ni hit song ni indirimbo iyo mvuze bangulele abeshi barabizi hama jende umuntu novuga ko nahezagiwe na Yesu nahezagiwe na Yesu mende mu mizima ndumizima ariko nahezagiwe na Yesu so guhezagiwa na Yesu guhezagiwa na Yesu ni Yesu yaravuze ati nimureke abana bato bazahonde
kabisa
nanje rero ndumwe mu baririmbyi abakunzi banje benshi nabana eh abana ico rero nico gituma je ntaronki note ariko kubira kabana nta note bagira ariko bafise imiheza gira
ariko haraba boss zanga bari kwaturaba muno mwanya bipfuza gu support notara kuko nitarigomeca
numuhira numuhira mu mihana y'abantu urashobora gusanga mama na papa batanzi ariko abana babo bose banze ivyo nivyo bimpa imiheza gira ko ariko bitama amafaranga so kubw'ivyo rero nuko nahisemwe gukora indirimbo yabajya bajya nyine tuvyumva
kumwe bajya nyine
turi kumwe hama kuko iyo umwana yicaye munzu ariko aravuga bangu bangu lele bangu lases umubyeyi we yibaza yuko umwana ariko arafata note canke ariko ariga aje kuraba asanga umwana ari bangu bangu lele yamubaza ati ninde uyo ni Fabby Tozzy
kabisa Fabby Tozzy hari umuntu ashobora kwibaza ngo kuberekwe Fabby Tozzy akunda kuduha indirimbo z'amatitre ayobeye birasigura nki Yara duwa enhani soni, ubuna haja na amen, mugabo bangulele. Muma indirimbo zama titinu sanga, yobe ikuun. Kweriki Fabby Tozzy. Hana wano umbi sababu gango, hinga gato, hana wano umbi sababu gango, Fabby Tozzy, nazikuriri mbango, mugabo akora hit. Nivuza kumenya rero nga, kweriki Fabby Tozzy atazikuriri mbango, mugabo akora hit.
Impamvu ni kubera ko abantu biyumvira yuko umuziki wa none, umuziki wo muri ino myaka, ari kuja kuri mikoro, ukaririye. Oya ibyo si byo abantu bakeneye oya abantu bakeneye umuriro kuvumbura gukubita umushusha hanwa gatuha apana ngo uri kuraririmbira abantu ibyo bintu bitware mu rusengero urekere bariya baririmbira bikira
ariko naguciriye mwo my brother indirimbo yawe na igize menga wararimbye uko kunda
ehe bijya nibyo bintu abantu banje bari bashaka narabibahaye narabiberetse ikunda bishubuye bijya iyo shatse kubigira ndabigira bikaba bien ariko ubu abantu bakeneye gukubita ahantu agashuha umuntu afise ikiyeri mu maboko akacisesako mukunwa ibyo ni byo bakeneye gukubita bangu bangu lele kubita ingoma ibintu byo kurira nabibabugice umva narabibabugice abaririmbyi muko buraririmba ibintu ngo ndababugice
ni mu bihebe
mureke tuje mu bintu byo gushusha ahantu hashe bwate zishe ububare bushe ahantu hashuhe
yes uri kuraraba ukomeza indirimbo yawe amen ifise urabona izo hava irenza aho nta nisoni yageze cyanke izo hava ikubita swata
ni kuvuga ngo kiriya gihe twatanguye tunyoboka mu nyuma turanyaruka bitangwa kugenda twiruka ubu rero turi ku muvuduko bivuze ngo kuri nta nisoni twari ko turiruka ubu turi ku muvuduko eh ariko kwiruka no kuvuduka
kuvutura nyene ukameneka
so ubu rero tugiye kwatsa rero so abakunzi banje bitege umuriro kuri bangulere kubera ko ni indirimbo idasanzwe n'abakoreye amasanamu adasanzwe sinibaza yuko ari umuntu azovyegera
kabisa
nta muntu ashobora kubyihanganira
okay twitege gyare tugira ngo turanguze umwaka
bangulele ni indirimbo navuze yuko ishobora kurangiza imivuduko y'umwaka kubera ko abantu umwaka ugira urangire bashaka gushuha agafaranga barose barakabuze ntakurira warakabuze genda wicare utuze warakarose uje ahantu uvuduke kuri hariho bonane hariho noweli abantu bashaka kwinjoyinga so rero wabuze agafaranga wakarose n'utakarose bose duhurire kuri uwo muvuduko wa bangulere kubera ko dushaka kwishimana kare na myaka ijana
kabisa nizere ko bangulere izoba hit song
ni hit song cyane ku bantu bakunda ubugogi ku bantu bakunda ubugogi abantu bakunda ubugogi ni hit song abantu bakunda ibintu bizima ni hit song kubera ko ni indirimbo ya bose
kabisa
yego
abantu bakunda ubugogi ni hit song so Fabby Tozzy ndivuza ko tumanza tukarikana no muziki wawe urumunya muziki twakumvise kandi dusanzwe tunabizi ndivuza Fabby Tozzy kutubwira Fabby Tozzy ge kimwe duherukana utameze neza utamerewe neza abantu badukurikiranye kuri kijya kiganiro barabibonye Fabby Tozzy ndavyita ingwara cyangwa ndavyitika
byitingwara kandi byite ko haba ingwara umuntu wese ahura nazo hama mu rumonge kweri n'umuji wacu ndagukunda ndakunda mu rumonge ariko ntihorosha kuba mu rumonge bisaba yuko ufise umutima ugumye bisaba yuko nyine uburi gadafi bisaba kuba gadafi nyine n'ubundi ntivyoroshe
sawa Fabby Tozzy ingwara yawe yagufashe ryari canke vyatanguye gute ndivuza kubwira ukunzi bako badukurikirana ukuntu vyaje mbega Fabby Tozzy bijya bintu byamufasha kuze canke n'ivyavukanye
Yo ni ibintu byaje nkuze ariko byaje kubyi impamvu ariko sinoshima kuzivugira hano kuberako ni secret y'ubuzima bwe wanje nabwo nkunze kubiyagaho cyane.
Kabisa. Fabby Tozzy bijya bintu bigufata ryari bigufata habaye kwifata wa wakoze cyangwa ari cyangwa bifata mu cyekiringo.
Bifata iyo nshavuye. Yego.
Iyo shavuye. Bisukura ngo idashavuye ugo muri areze ntanakize
neza kuko niyo mpamvu je ndumuntu nyene meze neza ntakunze gushavuriranira n'abantu. Iyo nshavuriye je ndagukunda. Iyo ndiriye je ndagutwengera.
Yes, ni Fabby Tozzy yo bimufasha adashobora kuvuga ngo asohore ijwi. Muri kijya gihe uba wimva gute na cyane cyane you know mu rurimi no kururimi. Ino nyene rurimi
ni ibintu amfete bigoye gutahura kubera ko nubundi ndibaza ko ni ibintu bisa nkaho birimo maji. So sino bisigurira abantu batahura ibindi biragoye niyo mpamvu bisaba tuzofata ikiringo tubiganireho kugira abantu babitahure.
Yes, uratwemereye kuzodusigurira ubugwayi bwa uko bwatangwe my brother.
Ego.
Nizere ko soon Fabby Tozzy yavuga imbere za kamera nizere ko tuzoshobora kuganira.
Nta kibazo vrema nta kibazo ndabibemereye kubera ko abakunzi banje barakeneye kumenya ubuzima bwanje bwa misi yose uko mbayeho ivyo nkora n'ivyo ntakora. Ya.
Yes, Fabby Tozzy tukwifurije gukira my brother.
Ego merci nanje ndabakunda cyane nanje ndabifurije kugira amagara meza.
Asansa. So Fabby Tozzy usana basozera gira kantu gye abakunzi ba ICIZA TV abakunzi bibikorwa byawe abakunzi bo muziki wo mu Rumonge na cyane cyane industry ya 2.5.
So nagira ndababwire yuko abakunzi ba ICIZA TV kwanza icya mbere na mbere mukore sabone aho hefu kugira ngo mushigikire ibikorwa by'abana bo muhira. Hama nanje nagira ndababwire yuko ku mbuga zanje zose Facebook, Instagram, YouTube, Twitter hose nitwa Fabby Tozzy ni FABBY aho hose uzohasanga. Mujeyo mugire sabone mugire like mugire commentere kugira ngo mubandanye kunshigikira kubera ko cyane cyane kuri YouTube muje kugira sabone kugira ngo murindirane ishika igikorwa canje kije gifise umuriro w'umuvuduko wo gupita bangule
wo gutwiza.
Ya ni vuba cyane nuko kwezi sikure cyane nuko kwezi.
Yes my brother
ndabwira itariki ariko nuko kwezi.
Yes my brother reka ndaguhe bitanu bro bibike neza sana nize ko nundi munsi ndwagukeneye zo twita abavyoroshye.
Yego nta kibazo murakoze cyane
nange ndabishye. Yes reka gushimye nawe have zurimwo urabana natwe ndukwibutse ko ngari kumwe na Arjo Promoter aka Uba Masho Mr. Konese Arias Noir Afrique Enfant Noir Ambassador muhuza ndabitatanure Mr. Kampinza Bend Camera n'ubundi yari umusaza Siri Master Head pa Master Worship ni wakora kubishobora kuvuzura sana misoro kuza imeze uko ubibona wakoze subscribe imana iguheza gire wakurikira ngira ibiganiro imana ibana iguheza gire we wagicire hagati na nyine imana iguhenda iguheza gire ni Fabby Tozzy twari kumwe Bend Camera Siri Master Head
WhatsApp.